Another episode of the 265 and talking here. Brian. Ndii.
Put si. Wangai. Put fajuwaya.
Put fajuwaya.
Ndi malibisa kumano lelo ndali ulula.
Lelo mangolichula
losi. Mangolichula losi basi. Put fajuwaya. Kumabe put si ndezo mveka bunu kombi.
I would want to put si. Okay. Lelo ulo. Tufuna tiyanganezi tuzina zake zimezi mabanga affect kwa mbili industry ya Malawi. When we say entertainment, kumasumina tingwa na mbali zose, ma celebrities chima chitika ndichana, ma celebrities haku Malawi, ntawe zambili, ntawe nagama kala pa peak, kwa ntawe itali. Ama oneka kutana tse gula opportunities muzitu zambili, kaya osewe na mpira, kaya oimba, kaya utawadima di mwina, mina matakula kumina ma Miss Malawi, kaya chanchan, antwa mbila mina na panga zina. Antuma ma media personalities ama panga zina kwa ntawe. Kumema fika ntawe na yege kuta ntwaja. Ama tela atu. Tika nakutu kutela atu ama klano ntwaja wati mwina msusayate. Alibe sula ili fansina ili ose. Head. Kuta wakitu ntwaja wati mwina financially. Spiritually. Health wise. Ndizi tuzambi ama klano ndia ntwaja. Bah sana balariga. Anaso kwenye kazi mezi taona mwune ya natuwa mbili. Amenezi mezi zina ajitikira. Kumasu mwina amenari mstating kati meneo. Mugwa mkula kwa mtuwa sena siya nama nina kuhuti. Kukamba kwa mwina kuhuti mwina. Akuda Malawi zitandizana. Ena ama telo. Ena ama kuhuti ya yantua. Mwina sama zitandiza oka. Pantawa mwina kukira nchido. Pama kala zoka amba za mbili zimenezi maza. Muma statement on tungata meno muzi. Tungata zimenezi zizi. Kaina ama kamba so kuti industry ya Malawi akuti ili ndi vudu. Eti, anhama tewa. Lelo 265 and talk, inayo ndipo tisi. Tika tuku ya gana mbali mene, chima chitika nijani, chima vuda nijani. Kuti mtu hariba piki, anindugu tekela, anayitipo tensho, kena kubas, ama ngota. Kutsala pulosa loka loka. Ena katika kula mwa mena mati ndajipo mwe, kuma ni menezi makarira, ni menezi hili. 265 and talk, lelo pali unlimited pictures.
Tankot pictures
ya Jamblaso Society TV series. Tango search hani Society TV series, pa Facebook ungo search ya Tankot pictures. Ndugu yangu na Society TV series, tikati kwa na remote. Zizu zana sopa, nukuti episode yangu di jano zina lezi, wenda kwaji. Mukalebo mwepo. 265 and talk, ina report city club kwa mbakani mene. Let's just go for a short commercial break, then we'll be back shortly. Posa jadu baba, tinaona ngati pa ma social media, tinaona palinkulu na ngati mati The Citizen, Lordwell, anaga mbako za Mr. Sprasho, Chofle Kapusa. Tinaona suzimene za sana tisi ya malemu ujeni, malemu timati ndani. Thomas Chibade, anduso anaye saye sabusaka saka tandizo. Ma celebrity za mbili, amene.
Joseph,
chima chitika dijani, kwa hindi zofuni kila kuti mtu watu watisangasa kwa ntawa itali, tamuziwa, zituzaki tamanga consume kwa ntawa itali, azifika ma stage. Ovutika nga tamene, chima chitika dijani, apotisi, mwona kuchima futa dijani?
Ineso nga di mtu watu ili kama music industry kwa ntawa itali, nda unaku maishu zi nga tamene o, mafuto nga tamene ndao unanditu kwa ntu, ujudu kitapo nditu. Andi ugaoni chacha bunobuno zima fika pa chapoti umataku o zima vikala zove section zima kala zove sectioni kuti udivazori iya ibleya wakutu wakutu ujaru bana kungo kari la bajikuti ai adi stoku wakutu wakutu ujaru bana mugampi zali wakutu wakutu kungo suta jamba ai ajana chuka ntaya wakutu wakutu zima kazi ndi zoti uzo kumulita kumano na yejo ambilila pama angu za mine ndi maona kuti zintungati zimine zifika pa extent yoti muntu kare ubanda kari gosi. Choya mbilira, tizia ngana kumene fedu kujogela, ngati ni artist, kapena ngati ni player.
Kapena ngati celebrity.
Kapena ngati celebrity. Iwe ndo celebrity. ndo munthu ochuka ukudziwika gulu la anthu udzikhala ndi focus yoyangana kumene iwe wachokera two ukamangana kumene wachokera udzikhalanso ndi focus yoyangana anthu amene amakuzungulira kuti akhoza kuloza ndi chani three udziyangana kumene ukupita kuti kodi ukupitirako femu yakoyo idzakhala ilipobe mpaka kale kale kapena idzatha ndizi ndizi zidatu ngati zizi ndizi zimene maartist amafunika zitani adziziyangana choyambirira aone kuti akuchokera pasi cholinga chawo chimene iwo akupanga chinthu chimene akupangacho cholinga chake ndi chotani
afuna figure bad
two kuli nanga anthu amene tikuwadziwafe amene timawadziwafe kapena timawatsarafe chimene tingawoloze kwa iwo ngati celebrity osangoti kuti iyo ndi celebrity amamenya mpira kapena amaimba ndochuka mbali imene kuisiya kaye koma tionese kuti kuti anthu azanga amene amatine ndinoimba ndine player ndinochuka ari ndikudutsa pansewu kapena abwera kwathu chimene angaloze ndi chani iweyo celebrity we chimene udziyena kuyang'ana ndi zinthukazi zimenezo three yang'ana kumene iweyo ukulowera kuti kodi kumene ndikulowera femu yanga imene lilimu idzakhala ilipobe nanga femu yanga ikadzakhala kuti yatha chimene kizizanthandiza nthawi imeneyo kuti ndidzakhalebe ineyo kuti am still in the net chikhale chani ndi ineyo kwambiri ndimona kuti being a celebrity udzidziwa zoti iweyo ngati uli celebrity uyesetse kudzikhala kuti udzikhala munthu oti you are so special in terms of zinthu zambiri usayange wangana kuti ineyo kuti ndinochuka ndi ndikhoza kupanga ichi kapena ndikhoza kupanga ichi ineyo
okay
pali pali maartist angapo kuti panopa ndochita bwino komano maartist amenewo ndochita bwino chifukwa cha azimayi koma kuti iwo apapa azimayi wasiyane nawo maartist amenewo wakhoza kukhala osauka ndikuza
okay ndochita bwino chifukwa cha azimayi
chifukwa choti azimayiwo anayamba foundation adayikonza ali ndi tsogolo kuti yango wasiya iwo angathe kusauka
ndipofuna munene kuti iwowo alibe tsogolo iwo anakhala ngatino atsatira aphatikizana ndi munthu watsogoloyi ndifaka aoneka ngati iwo ali ndi tsogolo munena choncho
okay chimene chimavuta kwambiri eti ma celebrity nchonena kuti amakhala ali ndi dzina ndi celebrity akakhala ndi dzina azimayi amasusukira nadzika tineni mamuna
amasusukira iyeyo amasusukira dzina
ama apopo amakhala akususukira dzina sasusukira iyeyo dzika tindine mamuna wakuti kapena uyu yangu ndivulako basi dzika khala ndika femu kuti navuidwa ndiwe kapena uyu andikwatire dzikhala ndi femu kuti andinakwatidwe ndindiwakutwa kuti ndi azimayi amatokhalapo ena kuti ngolimbikira koma iwe ife kuti ndi wotchuka mwangotengana kumakhala limodzi iwe nkumaoneka kuti zakozi kutheka koma ziti zoti iwe kuti ukuyime pawekha zakozi sizingatheka
mufuna kunena kuti chani mufuna kunena kuti zina zimene zimaononga anthu ndi azimayi kapena mufuna kunena kuti ndikusaganizira zatsogolo lawo ndikupanda plani pa nthawi imene ali pa piki kupanda plani kapena mufuna kuyankhula kuti chani
apapo chimene ndifuna tinthazile nkhani yangu kukhala ngati aphatikizana poti ndinapereka chitsanzo choti pali maartist ena ndosauka koma akuoneka kuti ali bwino ife kuti ali ndi azimayi now maartist amenewo ine ndangoyika nawo mugulu lonena kuti ndosauka and maartist amenewo if they are like kuti ngati akundivera kapena ngati angathe kuonera programuyi akhaleso chenjera polingirira kuti kumene kukupitidwako ndikutsogolo siku mbuyo then idi ayenera kukhala ndi zawo let's go back to issue onena kuti mavuto awawa amene amapangitsa kuti anthu amene ndikuti muli ndi dzina muna chanchani mukapezeke zoti mpanopa muli grounded zinthu sizikutheka sizikuyenda maishu ngati awawa amaartist ena kapena ma celebrities ena amene muli mu system panopa tentizengepo ni chitsanzo let's take some actions tentiyang'aneni kutsogolo kuti kodi ifeyo tikupita kuti
pa nthawi imene munthu ali otchuka pa nthawi imene munthu uja ndi otchuka dziko lonse likumudziwa amakhala kuti munthu uja is open to a range of opportunities
ndipo
amweniyoti olwata tsegulako iyo chomwene ti mabisinesi ine ndinabafuzo zimene amapanga
machase zake amweneta amwene kukhala munthu otchuka nkulapeza zoti ndiosaukere
umapangidwa misuse chimachitika ndi chani misuse yake imakhala pati nthawi imene imaonongeka motani
vuto ndionena kuti nanakamba kale poyambira onena kuti iwe ngati ndi woyimba usangoti poti iwe ndi woyimba udzidze basa anthu amati ndine woyimba no tayang'ana ni mango zena kuti ine ndine woyimba koma china ndi chani chimene ndingamachite apart from music chokhazikika choti mina kutsogola ku fame yange katatu kudzata ndikazakhala ndikupanga ishi ndijani
okay jifate maona longa timai kwa kunjawe ngata china jezi
timaona
ndi ma businesses
kombini
amina napanga invest
kombini
walk away aja
kanye west makai zambiri
na vano pa kuti vamanga na bana boy aku
yes
zinthu zina
zaki
eh ajina Davido alisema ma businesses zena
uloka mwana kwamweka kaujina akakandani apa kabwe kalima Sipa jaga manga school ya music kwa kuchu, kuchu ni kuna jire kutu. Size mene jaga manga school ya music. Taizi na zaga Malawi, tisamapa ngeche kunena kutu tizikanga rudifi ya Malawi, fagori ndifosa uga. Meru ya tu tizikanga ripina pake siku kugranchiru. Inendi manenesa ntaizi ambiri kama banga podcast. Kuti a Malawi, ngatu mungu soa kila some, like lack of some knowledges. Please, tatia niku tizika la uloba internet. Kabina tatia tizika ufufuza mkunu, kuru kuda ntuwe nao. Ambu banga bangi zintu zao. Kodi ama panga zindu zao.
Bantawi imene mtu wachuka. Let's say uimba wachuka. Umezo uimba machuka ni hit single emozi.
Kodi ruhi?
Hit emozi.
Nyimbo emozi mtu kala
mionene. Imba mfata uimba kutegela.
Mwayo gosu sata saugasu.
Yeah. Now, uimba watuno agachuka mtu ndi nyimbo ulo emozi inja. Kaya wase wena mpira agachuka. Kariya ya wase wena mpira matako kala mwena 2 years or 3 years. Alibu ino. Uimba mwena 2 years, 3 years. Alibu. Bantawi imene hii. A lot of people would want to be close to you.
Kombi.
And who, mina wantu wa makampani kaya.
Oma kaya kwa duni ndiwe blunt.
Yeah, ndiwe mtu ni wakoda kama funa kwa na
utuwa. Influential.
Influential.
Yeah.
Influence imene ima kanika pati. Chima vuta ndijani.
Kwa
hivyo sabi ni nchiru. Chima vuta ndijani.
Mavuta wakenda amene wa wanina kuti. Inendi udanda wala kunena kuti. Ama lawe panu kwa zintu zinasinta. Technology ilipo. Tien tizita ngila nditazo za antu ena. Mena mapangira zitu zao. Kurukuda antu wama pangabwanchi. Mekupasa na kitazo ababa jalema. Wangu chuka kumene kuma ababa ndo ina kuruwa manga skudu
ajani. Sobato nye mfuna mnena kuti. Chajibu uchima kaka kuti ndi kusa. Mnena kuti ndi kusa ponzira. Ndi umbuli.
Ifeo kunoku kumalaya kunobe. Tikanalibe ndika umbuli mbuli. Kuma inaijimene ni mafuna kwa mbili. Tatie ntizita kuzita tila zitu. Iwe ndi uimba. Ndiwe oimba, ndiwe player, wachuga.
Matawe mina let's say you are making a show, mina kushua kujangupa saka 300, 400, 500,000 kaya. Ena suma suwa na wabizama 1 million, 1 million,
1 million. Amina dola.
Ukamba kubese drama ngatizimezi jazo. Uma ineka kupanga jani.
Nkana yugulu, ukamba kubese drama.
Chifonda ona,
kumbugila,
dima kumineweo. Za oimba ena, amina silichula zina, basi silichula zina. Apapa wapa wakati mazone kakotizi na amba kwa tekele chini chani ndeyo ndita fusa fusa nkangapo akalu wa nyumba ya renti imena kumali bila kuti 350,000 kumali bila mwina miezi ya mati tatu chani komando imba kuti tukumutu watu wabu ino sila chula maina komano mtu ya uchuka mwina chaka jino ndi ya chukwina ya uchuka
Enagement kune ndune
zimafuni pandrama zimena kuzipeza zikufunika kuzipanga kuzi spenda jo ncho kabina
Nkana ya ikulu. Nkana ya ikulu. Artist ukuona kutezi ndizu kuteka. Player ukuona kutezi ndizu kuteka. Antu zina lagu wa gulichula li pali bose. Indi ntawi ndi chiyambi ya moyo wina. Watu obano. Waiweo. Chiyambi ya moyo wina.
Iwe born again.
Iwe abobo ndiwe born again. Wangubesa mayumene ujawa kutu wa chuga. Ah. Ndikafuna lita chuga. Kabila ndikafuna antwara ndiziwa. Chayo panga zintu janditi. Ndekuti, ngaruli, wampo pesa kandrama, ndiwe blandi gali. Antwe na ama kaa kujua gali. Kapisa zikali kwa sika menungo tupanga. Antwa ama katamangida. Mati, ii, uloka uloto gule, shopu yo gulita ufa. Antwa zikali, kakule ni, uje ni ufa atu pa potisi. Aka ngotele mtu wafika, kaa hindi kakule pa potisi. Aka gule ni ufa pa andanui. Apa zese Kingstone. Apa sasa kule pa sasa Kingstone. Haka gule ni ufa atu pa kukura kuti. Kabina, ii, wakura kuti. Ama, ii, ama kusa sabaru zabu gini. Ndi kakule kwa mene yoyotu. Ukaku maana ya celebrity uja, ugulisa kitu uja. Uma gulaso kitu, uma gulisa kitu uja mwati so. Mwako, iwe ufira. Uma kani ni ama mwapajini leza ambiri wapa ngila zintu.
Chefu angata baba example ndi BJ.
BJ.
Hata ndi ndramu zao kwa soma. Na kutuwa nangu wambo
kusha
kabizizi
ka tizovala.
I think. Mwina kumina kundu kukani.
Kuna kuti antu kata kina BJ wanda antu hori ndekutu ayuna ya kimu barari. Ndi mafana hori ya kuiwa na mufu chewa. amwene nyifend for imba koma apart from kuimba pasai zimene ndili ndikhalaso ndama other side hustles ora tatakudani kundipindulira tatha tipengere chitsanzo cha saso cha Lusa Sipanda saso cha Lusa Sipanda amaimba koma panopa mungatokona ali ma investment abirimbiri panopa music yake sikuti amajira ndarama kwambiri ngati kale ya zembani band sipanga ndarama ngati kale amene timazitsara za music panopa zembani band even on my blacks sipanga ndarama ngati kale kala nkapanga ndarama koma ndizoto Lusa Sipanda takhala panopa ali kuchipatala kusafi kuchi koma kuno kuchi kosa chake chikutani chikuenda kumene kusaka kuimba adu ya anaganiza kuti ine ndikamakula ndikhale ndi chinthu choti ndizidani ndidzipanga bile kaunda ane kampani yake mijigo nakhala ku MP panopa khanga sunde MP ibe anayiona panopa kuimba saimba panopa bile kaunda sajira kuimba ana ali size mene mbuyo mwana lidzaganiza kuti kodi feyo kumene ndikupita gabadunya muhango na yeso ndi chisazo cha ma players za ena ndikozo muchula gabadunya muhango ali ndi yika kampani kopanga so ma za zovala ali ndi tima business tambiri mele gabadunya matani amapanga including supporting ma fano futika mudzipatala macha mudzipatala amapanga so zoti ngakhale school ida muganika koma amaganiza bomwa kuya kamwele fukota makhala kwambiri ndazungu ndama ama knowledge yake makhala chawo
kanga brand kanga ndikumva chimene where are you driving to
yeah.
I think you kamba za brand strategy
kwambiri kana yake
ndipa tikabaya nkhula za brand strategy ndinkhani bayoka
ndinkhani bayoka
komano tipita kaya ku black
yeah
tibwelezo tipitiza kuchokera kumene popo nkhani iyi ndiyofunika kwambiri ne inuyo osachoka mmalize kuona
video yeah.
Okay, ndi tisanapita ku break timakamba nkhani yanena kuti brand strategy.
Yes.
Ndiyo funira kwambiri. Tikana kuti brand strategy ndi nkhani yaitu kulu kwambiri. Komano tingoyikamba moti timvane. Mwina tingoyikamba moti timvane.
Eh, tikambe moti timvane koma ati stamina akuonera program. Koma stamina matsala 265. Ativetsetse chimene feru funa tanda hawize.
Athu ambiri amachifuka.
Antambira machuka.
Amachuka. Kuchuka kwa kunthawe zina kumabwela ngati mwayi.
Amathamabwela ngati
mongo dzidzimukira.
Mongo dzidzimuka.
Mopanda plan.
Mopanda plan wachuka.
Et.
Yes.
Ama khauda analibe plan komaso analibe strategy. Komaso sakudziwa kuti ndenda fika apa ndichani. Pamene pano pamene pamene pa caution kwambiri. Pamene pano pafunika kupona kwambiri. Komaso kubagwisa ntchito bwino kwambiri. Yeah. Dine ndima example tone ajina Tag Green. Tiangane so pale kuna ndani. Koma Tag Green ndi munthu mmodzi amene ama user be iyo dzina lake mu zinthu zina. Wasangoti mu music yoka koma ali ndi zambiri zimene amatha kuchita.
Amagwetsa chiro dzina lake.
Titakuona pa a Prophet Bushiri. Kuchuka kwawo kwa Prophet anthu amira mona ngati ndrama za mazimbe za kwambiri mu Prophet koma ali ndi zochita zina. Zimene mwina zimangogwiritsa chiro dzina la Bushiri. Head. Pala anthu asiyana siyana.
Tithazo tidzambiri mbiri.
Tithazo tidzambiri malawi.
We cannot sitenga ilo tinga it's endless list yet. List is endless. Yuri kuti tipeke tithazo. Nzokwanira. Nkhani ndiyo ya kuti anthu from today onwards. Ngati iwe uli ndi fame. Chondi iganizire kuti kodi fame yangayi ikafika pati. Ndipo kumene ndikupitirako ine ndikuti. Eh?
Yeah.
Sibwino kukhala zoti wewe uli ndi femu udzikapezeka zoti basi wagwa ukungopezeka m'malo akajaso ukungopezeka m'malo osakhala bwino being an artist choyambiriraso dzipatse ulimu
respect inde, your brand
inde kunena kuti ine ndimakeza ndi wina aliyense eya ndizoona uma inadi munthu udzikeza ndales koma sometimes iwe ngati uloti uli ndi femu dzipatse ulimu wekha osati poti ine ndi femu ndiye ndidzikapezeka zoti ndikungopezeka pa yaso ayi ine kamuri ndinotchuka ndeni mwachibuku za Nipman no zimakotsa ulimu no zimakotsa ulimu samala kutsa koma zimakotsa ulimu chifukwa kumene kuja kumene we femu yako mambiro wapasi anthu amati ayi chimango mwachibuku
kapena mwina
amango makajaso amene uja sapoti kumakukhala zori ufoka inu Nipman panopa ndipo kuti artist wankulu apapa ndangopelekera makitsazo ndati stwankulu kuti panopa samene adzikhala somwe zimbabwe bandi amene adzimba payekha Koma chukumuka nikitsa kuti dzimba bike ndiyani. Akayangana kuti kuti ndini ndime bike I think it is a tailor.
Vuro lina ndiri makala confidence, mmadziwa.
Confidence iri yapo. Akuona ama anthu ma ama kazi kuti ukuona bezo kuti ah ine I think ikupanga chinthu mwandi kasi dzi take. Chifukwa chani? Ukukhala ukupanga associate ndi anthu kuti sakupindulira. Oh you need to when you kind of upanga associate ndi anthu kuti akupindulire. Osa kuti dzingopanga associate ndi anthu kuti sakupindulira.
Akuti report si, akuti 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 nkhanina. The power of association.
Yeah.
Pantame na mahita.
Mahita.
Pantame na mablower. Pantame na ntawa gamba ndini. Muma sanka kuti mudzibane ndani.
Muma sanka kuti
mudzibane ndani. Mudzibane ndani.
Mudzibane ndani. Mudzibane
ndani. Nanga mupite nazo kuti. Akuti report si.
Eh, kana kama yakabe mene.
Ndiye tikaendano kuchoka pantawe mene. Tikafika no kuti munthu cha zankanika. Zankanika mwina wakula kapena wafika pena pa kuti femu cha yathande alibe kana kale kose. Pantawe mene as a society feel ngati dziko. Timaneka tidani, timutandize, tipange ma club kapena tipange ma organization ndi azatandiza anthu ngana mena. Kapena tingatani.
Kutandize? Kulipo tikozowera kuti timutandize. Ezi, koma choyambirira ine chimene ndikakondi. Awawo aina mbuyo mamene anapanga zinthu zifacha musadziwa, musadziwa anasauka chifacho kugwiritsa ntchito zinthu zimene samene kugwiritsa ntchito pano ali bika likosi. Chabono we can support them.
Chifaro lo mulungu amene kuti muthawe usadziwa.
Adalekira. Nda anthu awawa ndi nthawe yonena kuti mwina chithandizo likhoza wapanga support. Yes. Koma ndikunena kuti kuyambira leroli. Anthu ena tenene kuti khale tengerepo chani chitsanzo. Amene map coming up ano komanso ma player amene alipo pano pali mu system. Zomati munthu ukachukazi mkudza flopa mkuamba kupempha. Ndithandizeni kapena kuti tisonkhane ndirama titandizeni nthawe yoyamba kukonza zimene zozo ndipanopa luka ndi Africa busa.
I want to give an example ya ndimangana lero post ya classic.
Yeah, classic.
Classic ndo imba kuti malomo anthu amanena kuti mwana uyu ndi international material.
International material
ndi munthu kuti
ama imba boza international.
Ama imba bwino. Ndi munthu kuti association yake kukhala yabwino. Kufana ndi anthu
organiza bwino. Luso ndi chapitapita
pa chapitapita patali. Koma ndimaona post yake apapa akuti ayi. Amati chani, ayi nayo ndi apapa akuti alibe sima kaya kupempha kuti ndirama ati anthu apika. Number like kuti anthu atumize ndirama kumeneko akuti afuna apange zoti agule sima.
Akuleka chakudya.
Chakudya.
Akudyeka nkhaka.
Zimene zimamanga effect bwanjo imba. Zimene zimamba kumulowetsa pansi imba. Ine ndimaona choncho. Kapena muntho uchuka.
Ine ndikupatsa ni
kuzibweza weka malevu kumazitsitsa weka.
Ndi ngopitilira kwa uye classic ye. Classic. Kumbuyo analati story even on smart. Kavalidwe. Anali yo uchotaka mati apapa pali classic. Imakhala zoti ndi apapa pali magulaji na classic. Mati story even 2B. Kuma kitwa kuona kuti 2B nafanai ali smart izinthu zikuteka.
Zinthawese tsaulimbika.
Koma muone ni glass kipanopa, mumone, kutikudi akuoneka bwanji. Anafooka tupi, kuona, analawechepa tupi kwa manandika tupi kwaoneka kutumu tupi nguwa tansi. Panopa ka tupi kajaka, anaonda. Muone kidwa kia mkope, panopa, adada. So nyo sasote hawawa, zindusitu kuteka, ayamba kuloa anu ku, akumamu wangwa mbili, akumaka jaso kwa mbili, akumaka kina lady D, zimena zimapeseka mirunda muzi, zimena akumama, zawasu woneza. Mwone kidwa sinta.
Okay. Singa singa niyo segeza. Yi singa niyo segeza.
Yeah. That's why I'm not in here. So I'm sundu kusega aswa papa. Yeah. Singa niyo segeza. Zima divetsa kisoni.
It's really.
Muntu wachuga. Ulindi. Umaka ulindi machase zobanga zendu zambi.
Umaka ndi machase zobanga zendu zambi.
Ndiye jondi. Tadiye ni maadista ku Malawi. Mabule ya ku Malawi. Tingu wadina kutima celebrity ku Malawi. Tadiye nito ni tete bantai meneta kupanga zina. Tikangopanga dzina, tigulitse ntchito dzina lija kupangira zinthu zina.
Tione mmene azathu apangira zinthu.
Ehe.
Mmene achina 50 cent.
Mmene apangira zinthu zawo.
Atachuka mmene na.
Agwisa ntchito femu yawo.
Mmene agwisa ntchito
femu yawo. Kuti ehe ndachuka.
Ndikuipanga trans. Kuisintha kuti kale ndalama.
Eh.
Chifukwa femu je iwa chana isintha.
Anasintha kuipanga nokundalama.
Ajina 50 cent.
Ajina 50 cent, ajina Jay-Z, ajina Bitty Demu, akakaenga maskando.
Ajina Drake iwa.
Ajina Drake iwa. Ajina Lee Glossy.
They have tried. I said something.
Ama Sinta. Ine ndi noimba. Ah, ine ndi ne play.
Ma play, look at David Beckham.
David Beckham. Look at Ronaldo. Ali ndi ma hotel mai kwa ngapo? Ajina Messi. Andori ama drama za sports zimena linazo iwo. Amba tokudzaja alolemerabe. ndipo so kuma club lifestyle apa mambabe koma utaona na kupanga bezi tuzina za jani
ndipo mabwela argument ndipo mabwela argument nayo manena kuti kunoko ndi kumalawe akuti zinthu zinoko zili bendrama atamatero
no tikunamiza nabo akulu mwandivezetsa timukama khandi mission imene yo mataka kundu mayas ase linje player jablan linje player uje pano pano adachita bwino ali ndi magali moto ali jani mina kugabea pano pa adachita bwino uyu mamona sendu ili malindano mamona senju tipalindano Robin Galanda ali ndi kagali moto kake zimatheka eh nde munthu kanene kuti ai kumalai nkosauka ma player sakha ndi kanthu ma player nawo ndizitenga kuti zinthu izi tisamanga pamene popo yayi koma tidziona kuti kodi chimene tikupangachi ndachuka nditani kuti ineyo
ndigwesa apa ndi apa apa ndipo yambira
apa ndipo yambira
ngati mulongo akupatsa
platform tipenda nena kuti you are born again wabadwaso mwachikena
poyambira
poyambira wabadwaso kachikena kuti apa pamene ndabadwaso kachikena nditani kuti ine ndidzipitiraso zinthu zanga zidzipita back
chifukwa ine ndikamvera interview yake afisha kondowe kaya mna pa radio anayankhula kumawana nena kuti akuti kupita pamwamba ndikotani ndikophweka koma kukhazikika pamwamba apo
ndikovuta
ndi chinthu chovuta kwa
hey sisabe maiji nake mngana amene kuna kuti kuimba ngakhale panopa tikathokamba za iyi njuji tingathokamba za Zaza Kingston tingathokamba za win artist una samene tikudza na trend ako
ina dremo
win artist una samene na trend ako ka mbuyo mosemo imakwana nthawi iwe su trendaso pamabwera nzako matenga malowo
koma nakuti upange maintain top position season to zopwe
kupanga maintain top position isakhale nkhani chinthu chokhala chimene ukupangacho mwandifesa phi iwe ndo artist ukudzwa udza kona nthawi what is udzatani umafloba nthai manager nthai atunga thwamba upanga zinthu ndi nthai inoyo yona kuti ndikamadza floba ine ndzakhale ndikupanga chakuti zinthu zimene zimathandizira kuti iwe ngakhale ndiuloyi ulemu kukaiwa sujepa umakhala ulemu choti wotengwa patala uloza khala zoti music za music sikupanga kwambiri koma chokha choti iwe ndiwe munthu wodzilemekeza uli ndi nyumba yako abwino uli ndi magalimoto tako umapanga ma business tena anthu amakulemekeza uli even akakupanga invite amadzadza kuti uyu kumpaka invite ndikuti ndirama kuti kampasiso ndirama yambiri koma si woyimba athu sikuimba pa nthawi imeneyo suli mu system chifukwa ana madzadza kuti atacha ndiwodzilemekeza koma ukankhala ngati ati story mena tingolekeza chitsazo ngati mena linga ta DNA a DNA anadzabwera time manager kanyumba kakacha kana chuka kutani kutani pano a DNA sizimathekaso amabwera mu studio
amakana zomwe zimezo
ndiyakupeza kuti ndalama zimena ngampatse DNA mungaze kuti muitana ino kushow kuti
zimena ngampatse skefa jimoto
zingafanana
mwinda zose zizi tu zimachitika mu industry yomweyo
yomwe industry yomweyo
skefa
anachuka
anachuka mu industry yomweyo flow my background yori
anibeka kale bosi
anachuka mu industry
yomweyo yomweyo
mpaka napano analemera
mpaka napano anachita bwino
ndipo anolemera
panopa kuimba maimba makume kuzokupanga zinthu zina za mapanga okay kuimba maimba amapeza tindalama koma samadali ya music and mukamona ka 2 years kena kake anamoneka kuti music so samaipanga kwambiri anangopanga tu kwambiri ma business yena
DNA waimba watu DNA
DNA
waimba wabwino DNA ndo waimba wabwino kwambiri
ndi waimba wabwino
DNA mawe munomo
mwana uja
olo ajina olo waimba mene tu kwanda
panapa eh amata kumpatsa ule mukuti
ali eh
kana eli juju apo zomane nabe kuti kuma DNA
ndo ifana nayo ndi tawe imene amachoka DNA
je DNA
analo imba eka analo eka
mfano
anali muleni
wa rusa nyimbo yabwino ndikuhita koma liko DNA panapa mani mukatokuvetsa kiso even malo amina mapezeka DNA ine ndakumana naye ine malo ambiri mukozo vexon
koma no the funny thing is inayo chimachima ndabwitsa njoli anthu osewa makha kuti ali timali pa triple b man ali pa level imozi
level imozi
chifai lega just tukamba za industry ya Malawi
yes
osa makha kuti achuwa mu industry ya Malawi
ya Malawi yomweyo industry ya Malawi yomweyo
audience ya Malawi yomweyo wina anapita chitsogolo
wina ahisa muri chitsogolo
ndikuchuka komweko
vuto lake ndimendi unena unena kuti choyambirira chona kuti artist iwe ukukhala uli ndi fame igwirisa nchito fame yako ija ndicho linga choti kuyangana kunena kuti kodi ine pamawa ndidzakhala ndani
okay 265 yeti talk ndimeneyo ndimenezero tikuyankhula ndimeti kuchitira tipita kaya ku break pangono kena kuti bweraso tiyanganelo kunena kuti kodi ndeti ngawathandize bwanji amene zina wavutawa tichitepo tingachitepo motani kuti mwina mwake tikoze zinthu ino ndipo tisiti bweraso tipitiriza kuchokera pamene popo
imene ndanga.
so kamba ndeta zikamba komabe alipo yena zinafuta kale ajina DNA tu kamba wa atisangalatsa kwanthawi itali Mr. Sprashaw panga contribute ku industry ya Malawi kwa mbili kwa mbili asintha zinthu za mbili kwa mbili Mr. Geoffrey Kapusa atosewe na mpira wasi nasi na jina Hellings Makasungula kunale ajina ndani ambili koma zinavuta pa ndema doba ngati dziko kuti mwina disadzada nda uleso when it's too late mtu uja chika kachina chika 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 ndeti mabwela kwa hai hai ndeti wa Malawi ama mkula kwa mbili zika chitika zume zichi ngati dziko panopa chime chima inenga kuti jipangi panopa ndija kwa atu ngata mene wa
ndukumane na mbweleza mbweleza kuti this is the right time. Yaone chasa kuti ineyo ndine bona keni ndabadaso kachikena. Ndachuka. Anthu amba kundidziwa kuchuka ndi ndalama. Anthu amba kundidziwa. Ndipange bwanji kuti kuchuka kukumata. Ndipange bwanji kuti nthawi imene kuchuka kukamadzata ndidzakhala bene
okay. I'm standing. Apa chimene ndikuti anthu ozana ndichanena kuti panopa. Head. Anthu zinavuta kale basi no mwina pamene paneneka kuti apangepo sina sizinaende choncho yeah dinaona uso mwina ngati nkhani mena mayankhula na wiki sendi join athu mana kuti ameneka apanga podcast ndi makumamo okay it falls to the very same concept of discussion komano apa zizi za kuika ife ngara Malawi mama bwana anthu ayi chabwino tiye tikathandiza kuti Geoffrey Kapusa anthu anasonkhana nako anata tikwene kati tisati njira iti kuti mwina anthu aja tingwathandiza kuti mwina akhalebe anthu ofunikira kapena kuti mwina moyo wawo utakungobwelera kumka ka stage mwina kabwino bwino
nkhana ikulu ndionena kuti
chifukwa sincha kuoneka kwa
mwina awawo amene zinthu zinavutawa amene zinthu zitavutawa Amalawi munthu akakusangalatsa nthawi inake ukadzakumana naye tsiku lake zimakhalabe zinthu zabwino kumuuza kuti ase unandisangalatsa kwa kwa mwere kufanta kuna ndi walitsa kwa nkhawa nthawi inake chifwa mpira ruma yoletsa ntunga kuma khale kisangala zoti kunyumba wacho kwa ulibe ufa kunyumba kwa nduja ku ground kuchoma iwa chimodzi modzo even ulipita ku show wapita ku show ngati wasiya kunyumba kuna libe ndiwo koma wapita ku show uma kasangala uma iwala zoso mavuto
ukamvela kwa so nyimbo
za zari hey uma khala
zoti unali mo heartbreak
unali mo heartbreak uma pesa zoti wapi ndiye panopa pota anthu ena amene tukamba panopa zinthu zidavuta Amalawi tenti tenge mponi kawa anthu adati sangala sawo let's support them ma benefiting garani tinga kwa nitsire tenta thandizeni koma kwa amene alipo amene alwa mmene femu imene ali nayo amene ali ndi femu panopa yibwino panopa femu yawo I agree sten chito adzidziwa kuti mu femu yomweyo adalipo anzawo panopa adasauka kodi iwo kuti asasauke apange bwanji femu iyo kuti tsachitsogolo ndi chimene ndikuona ngati ma oyimba ma player celebrity ina lese kandiwe comedian kandi ndani yang'ana za kumene we kupita kudzabwira so wina comedian sikuti mpaka na Mr. Josh adzakhala mpaka na kalekale chingalingani sadzakhala mpaka na kalekale kudzabwira so wina ma comedian mwino sangalatsa kukusa so awa awa wanta mene we adzakhale zoti ali pambali chifukwa ka ulemu kamabwera iwe ukakhala zoti udachita so bwino ino a Mr. Jokes kuti Mr. akwabwira ma comedian dena kuti panopa zinthu zawo zikwayendera koma Mr. Josh yo anatu wano alibe kali kose Magezi ngati amene agawa sanga apatsole mwa Mr. Jokes. Chifakoti alibeka na kali kose. Koma wansi wendi Mr. Jokes za comedy urasiya koma ndi wandalama. Ma comedy ana amene achatoka patsole mwa ndi even kukuita
na kuti wewe umatengano initiative yopanga empower ma upcoming
wa. Ma
sina nga industry
kuidziwa. Iudziwa ili manja
mwako.
Kuidziwa ulindi ndalama.
Utaso kupanga invest.
Utaso kupanga so invest mafala acha kupesa ndrama zina.
Udzera so mwemwe.
TNT kuisene nchiro ntaimene femu taipeza. Ineyo mwanga omaliza ndinga toka nkhula konje kuti tenti gwiritsani chiro femu tikaipeza kuti femu yo imatha ena samabwera akamadza bwera amenewo iwo dzakhala zoti ulipena pake patali zinthu zopita patsogolo
kunena kwoteko mkotero atine kuti kunena kwakeko mkotero tichawa chinavuta ano mapere abwana potsiya yankhula kuti chithawi imeri nayo tigwiritse ntchito kuti ena kamabwera tikhale kuti fetilipena Koma so ina mene tili mwina bena pake business it widziwa ndi nthawi yabwino noyo mapangano invest mwanawa ndikuma otsegula maso
kuditeli
ndikuba kuza zinthu achina tagline ndi Black Lion Entertainment sinema dzakuti zinathira pati koma inali initiative yabwino timaganiza kasonga ndimwe na china friend despite kuti akuma kala ndi interest ya zandale koma ndi anthu abwino atamena chatapanga invest ngati mu record label abwino management yabu ino ndikumasa ina ana abu ino ndipamene ndi notinga konze tsogolo la music ya Malawi makada yabu ino kumpira ndofunikira tikoze structure
kumpira
ya zituzi pakale structure yabu ino zituzi kutsogolo kuzi zaenda buino
zaenda buino kuma tikazisi ya jonchi tika kasuru kwanga na kutsogolo
ya chifuwa music kaya mpira kaya chili chose chimejima chitika mu entertainment ndikalia ndikalia chimozi mozi mene mtuwa pitila ku university
ndichimozi
mozi mga master's degree yake ndukana kute ndika great chilo mu bank ndika rende ndichimozi mozi sisi masi
same thing
ee sisi masi ya
uwi na waka sanka wakabanga accounting uwi na sanka wakabanga music it's the same thing
magaria useo mpira magaria comedy magaria acting magaria
chili chose
ndikumala kukaku na kumelezi mtuzima zuna ngazuba ndanchito
kumakuru kose
ni magalia.
Ni magalia.
Antaweza ndrama kuleme ina mwe kusita kuzira mzimeneza. Yeah. Okay, 265 event talk ndi mene ya malizia lero. Tamaliza jonjo. Brand the main man ndi mene ni makalia ndi zanga port C.
Yeah, port C. Port Fajwaya.
Port Fajwaya.
Yes.
Tamaliza jonjo. Kuseli kwa kami antaweza kuseli kuma kala mwana Daniel Kwan.
Yeah.
Kupanga zitu kutu ziteke. Fela tima kunyadira ni. Tipo yasu next week. Ndi show yungade mwe.
Yeah.
Zikuwa.